Aken Rumba. Wuod Mwalimu.
Utawala Studio.
Apar gaboro.
Ija yi gadi?
Apar gaboro.
Ija yi apar gaboro?
Atiyo TJ MC.
Itiyo TJ MC?
Yani, gin jok moko mose overgrow.
Mako, elitoto? Kuru, en video promotion koso, video promotion?
It is video promotion, mese mpok nyal bete mabe. Aja luo.
Onego bedi wuyo kama tek bwana mondo jogi win.
Aja luo.
Eh.
Koro kisungu ok nya bedo maber. Wan ga gisida mar S.
Iwacho ni ni video promotion koso bi video promotion.
Kake wacho mi wacho mokuong amogi.
Bas mai luo ni MC Wuod Adhis. Wuod Adhiambo. Mae jama mawuok e Facebook oche chao trend manoma. O promote upcoming artist. O promote yani oloso gig mang'eny nyaka posters ne jothumbe oloso manoma. Makidwaro MC ma nyaloso ni poster many MC Wuod Adhiambo.
Yes, it is there on Facebook. Adhiambo Graphics and Design.
Bas.
It is a page. Mana kamano nyakwara muga juang mani studio sani en MC Wuod Adhiambo. Kabe anyiso ni pinyo tuele so sama chalo kama kabe wane gwenge masoba wangi MC Dog Kid Hilary mabende en jal ma olap dogendong ne kom mar MCA e gwenge mag soba north. Aparo ni inyalo follow MC Dog Kid kumora mora in all social media platforms. Is a comedian also. If you can like to do promotion with him, mago inyalo timo kode.
Migo